Samoae, Amuia Oe, Wachauru Umale Manuia Lonfa Amoe Moe. Samoae, Amuia Oe, Wachauru Umale Manuia Lonfa Amoe Moe.